you know, you have to give people quality, you know.
Quality,
bro. So if I'm not happy, meaning that the people won't be happy. Away, my guy. I'm ready. The previous one. So this is my journey. Ulaba for you too. Hey, ukokutani. Asi ndoda lestori sempangela already ukuthi wangisiza kanjani ukushisa phe njenga namuhla. So, beku January ngikade ukufika eKasla, ngibuye emakhaya for my festivities. Kushisa enye into engangaze ngibone. Mara bafethu, nelazelanga ngo January ukuthi lishaya kanjani, he? Futhi ngena lutho next. Yo. Hey, ningasajuluganga iskipa simanzi nte ngapha isifonyo my babo masengicheck temperature efonini ithi 96 degrees. Yo yabona ke bese ngibona ukuthi la umuntu safela izono zakhe makunje mara ngacabanga ukuthi no man awuthi ngishayele gokuthani round fela khona ngishayele special sakhe sawubona gokuthani ngisacela ama ice i3 ngiyabonga. Umuntu waza waphola kamnandi. Wangisiza kanjalo ke ugokuthani. Quench the heat ngama ice ka gogo this summer.
Oh my god.
I need to work on the sounds, bruh. They don't sound so natural. So I think maybe it's because of I'm thinking hard about it. I'm gonna have to do the whistle, I'm gonna have to do the